Sung out before, but this song has never been sung out before by us, so we've got a virgin performance with the song too, so we're really living on the edge here.
Not a virgin.
So you can wish us luck.
Da 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 style character and sound.